navuga n'umukino watugwe mu gice cya mbere ariko mwabonye ko mu gice cya kabiri twagarutse ni match twakinye neza ni match twashobora no kugaruka ni match twashobora gutsinda ni match twashobora no kunganya amanota ariko uravye ngere ibintu byari bimeze ukarabara bitrashe ngene yari imeze urabona ko atanu wari guca nantu wari guca bagerageje babahaye avantage bakoze amakosa menshi na karto bigeze babaha ni kuvuga wabona ko ari avantage babahaye sinzi ngene rubivuga ariko ni championa championa mu Rwanda turabizi ngene ibintu bimera twaranditse twavuga probleme arbitrage uno munsi nawo za kubisubiramo mwese mwari muri ngaha ukaraba umwanya twakinye mu gice cha kabiri ukaraba gardien wenye n'umwanya afashe ukaraba bakinye b'imbere umwanya bafashe gukira urumva ko ari ibintu bikomeye cyane ukaraba iminota ibiri bashize ko urumva rero ni match novuga yari goye cyane ni match novuga ngene yari teguwe byari bigoye kwitsinda ako sakazi kanje na kazi kubuyobozi baraza kuraba ico bokora jewe ndatoza nkagira abandi buyobozi baza kugira jewe bikintu ndiko ndiyumvira no kwiyumvira match kurikira no kwiyumvira muri mercato abakinyi dushobora kwinjiza ni ibintu byose ubundi jewe ni concentre ku indi match ibi byaheze nibaza yuko ubuyobozi nabwo bushobora gukora akazi kabo bakaraba ngene bagira ona nani twashoboye kumukoresha ubu twashatse guha amahigwe abandi nibaza yuko match ikurikira ni shampiyona nibaza yuko na kamara twashoboye gushyiramo nawe nyene no munsi mwabonye ko ashobora gukina neza ariko aragaruka nibaza yuko twariko turagerageza gukombina ibintu byose kugira dushobore gutegura match zikurikira nta rakimwe bizakwica no kugenda tukikonsantra kuri match ikurikira ndazi nuko kuri match ya derby bizoba bimeze kwa gucu kugura no gutegura ibindi dutegura kuko turazi yuko na arbitrage nanyene nizo bimeze neza dishua kuko uravye ibibaye ngaha nibiriko biraba nibizoba kuri match zindi zikurikira no gutegura abakinyi mu mutwe no kubategura novuga no mu kwirinda kuko ndazi ko ni match zo bigoye ni match zo bigoye nyi twakinyu no munsi ngaha ni match dutegerezwa kugira attention cyane ariko ndibaza yuko tuzoba duhari tuzogwana kugira dushobore gukina neza ndumva abantu bavuga baruvumbu ba Yusef gushika ubu je ndi concentre kuri champion ivyo vyose na marumas nkuko numva ayandi nibaza yuko jewe ikirundiko ndagira cyane ni ukwitegereza abakinyi bari ngaha ni ukwitegereza abakinyi bari muri shampiyona kuko nibaza yuko uravye experience maze kugira ngaha muri phase retour abakinyi batanga umusaruro cyane n'abakinyi bariko barakina muri shampiyona kuko n'abakinyi baba babonye n'abakinyi bafite bari muri activite cyane hama ivyo bindi rero bivugwa bavuga ngo aba bazoza nibaza yuko na marimer abantu bavuga kuko jewe n'ubuyobozi nituricara ngo tuganire tuvuge tuti hazoza uyu hazoza naka hazoza dukeneye kwiranforsa hehe dukeneye kwiranforsa kuri atake dukeneye kwiranforsa nibaza nivyo byose nibaza gushika ubu ndafise ide y'abakinyi bariko barakina ngaha muri champion y'u Rwanda dushobora kongeramo kugira bashobore kuturanforsa kuri effectif yacu.